And more than like I Ninja. As Tembo was in a pillar, Conker Gambang and then for Mkhonza, no? Nenibonga kakhulu ngokuba la ekhaya please. Ngicela namukele ukubonga kwami ngokuthi niya subscriber ngobuningi benu to this channel. Futhi niya commenta, niya like, niya share ama videos wami. Nenibonga kakhulu good people. Thank you so much. I appreciate it. Nami ngithake ngiphawule ngale igameko eloku zenzeka kwiMK. Ngoba selonge yabona kunabaningi bayaphawula bayakhomenta benza yonke into abanye ba negative ngenqumo eyithathwa iMK babodwa aba positive njalo njalo kunempikiswano nje khona enkulu ngokuthi iMK njengamanje ama decision ewathathayo awahlakaniphanga futhi angabulala iqembu. Yezwa abahlaziyi abaningi besho njalo. Lapha ngikhuluma ngama recent developments kwiMK la khona sibone kukhishwa eParliament amalunga u 18 eMK. Amalunga eParliament akhishwa njengoba ezo replacewa ngabantu abafana noBaba Brian Mlife no Lucky Montana nabanye esibaziyo ababe nengxenye enkulu ekuphatheni izikhundla ezibalekile kumabhizinisi kahulumeni njengoba sengichazile ukuthi abantu abafana noBaba Mlife obephethe u-Eskom noma esimazi noma odume ngokuthi uyena owaqeda i-load shedding kanjalo noBaba Lucky Montana. Uma ngasakhumbuli kahle kubaba uMontana ukuthi wayephethe kuphi kodwa mhlampe mangingaphosisi wayephethe kwa-Transnet. So siyabona nje baningi abanye ngiyabalibala kodwa nje sizwile ukuthi yibo abareplacer laba abakhishwe eParliament nabanye abazofakwa ba-represent MK abantu abasha. So nami ngithake ngiphawule-ke ngalokho. Kukhona babodwa bathi uZuma usaqhubeka lapha agcina khona ngokuthi azenzele nje ayithathele inqume yedwa uma kokuthi ukufakile esikhundleni namhlanje kungase kusasa ungasekho esikhundleni baze abanye babuyele emuva ngesikhathi sewupresident bathi wayenze i-reshuffling ebusuku silele ekhipha abantu kodwa umbuzo ukuthi labo bantu ayebakhipha wayebasukela yini noma mhlampe inqoma eyithatha engacabanganga yini. Ngangikholelwa ukuthi uma ngabe umuntu ethatha isinqumo esibaluleke njengalesi usithatha nje ngaphandle kokucabanga noma mhlampe kungekho izathu. So even nakulaba abakhishwe eParliament sezwile ubaba unhlamulo ndlela okhulumela MK echaza ngalolu daba kwimedia esho ukuthi kube neyigameko ezenzekile before kufika kule yinqumo zokuthi bakhishwe labo eParliament. Okunye nje akuchazile inhlamulo ndlela uthi kuke kwaba nesikhathi lapha eParliament ngesikhathi kudingeka amalunga MK abe yingxenye yevote noma yebudget vote ethile labe kufanele babe khona bazolekelele kuthane kuvotelwe ibudget ethile kodwa zange bavele noma babe khona kuleso kuleyo meeting laba abakhishiwe. Ngikuzwile lokhu futhi okunye engikuzwile ukuthi laba ababeseParliament babetsheliwe before ukuthi njengoba bengena eParliament leli khundla abayibambile noma leli thuba lokungena eParliament akulona ifa leli ukuthi sebathole ifa la ngunaphakade kodwa bathole leli thuba okwesikhashana njengoba sazi ukuthi kwiMK ikhundla kahle kahle zisengekho ama volunteer wonke batshelwa ke nalapho ukuthi niya volunteer nje bani lapha eParliament ningalindele ukuthi njoba senfakiwe sekukuthi waya waya noma seyinto yenu le noma ikhundla enikwe zona ama volunteer MK sengathatha isinqumo noma nini ngomsebenzi enike wona ukuthi niyowenza eParliament kuthiwa batshelwa sho nje lento ifana exactly nale beyenzeka before elections njoba bekubekwa ama convener nama coordinator beba volunteer bonke labo bantu lapho ingakho bekulula nje ukuthi bakhishwe uma ngabe MK ithatha isinqumo sokubakhipha iphinde ifake abanye ngoba vele ku MK kusenama volunteer kuphela iqembu lisakhiwa esinye isizathu esenza ukuthi kungabe nezikhundla ukuthi conference asikabe nayo la khona kuzokhethwa ama positions nama structure enziwe abe permanent so akwenzeki lokho okunye ukuthi infiltration lokho sekubiza ngeinfiltration ukuthi kwi MK kunabantu abakhona la ku MK okungafaneleke ukuthi ngabe bakhona la baplantwa noma bathunyelwa ukuthi bazozenza ingxenye yeqembu kanti bazoba izinhlolo ukuthi iqembu lihamba kanjani ukuze bakhona ukubuka ukuthi bangalidestroya kanjani so yingakho ke ubaba uZuma eqinisekisele ukuthi wonke umuntu ok MK onike umsebenzi othile noma onike isikhundla esithile sesikhashana leso sikhundla leso noma lowo msebenzi aphathiswa wona owesikhashana ngoba usafuna ukuthola ukuthi obani ngempela laba abaku MK kungafanele osomathuba babodwa nalabo abaplantiwe babodwa so ezinye izizathu lezi so nje singasho mina ngokwami njoba ngenza le video ngifuna ukuphawula ngisho ukuthi so far njoba nje ngithathe nesikhathi eside ukuthi ngizophawula ngale ndaba le enziwa ku MK bengifuna ukuqinisekisa ngezinto ezithile kuqala ukuze ngenze i-video ekubeni sengitholisisile ukuthi kwenzakalani ngingaveli nje ngizophawula ngento engingakayizwa kahle la so ngizwile ke i-statement njoba sengishilo ngobaba uNhlamlo Ndlela ngizwile nabo nabahlaziyi bepolitiki behlaziya ngizwile naba even members of MK bePaul kodwa bangihlekiseke kakhulu kunabo bonke abahlaziyi bepolitiki yilaba bebethi lokhu okwenziwa yiMK kuzokwenza abantu abaningi beyishiye iMK noma bengasayivoteli iMK bangihlekisa kabahlaziyi abanjalo ukuthi bakuthatha phi lokho uma umuntu engagculisekanga nesinqumo esenziwa yiMK manje kungenzeka kunezizathu ezithile ezimenza angagculiseki kodwa eyokuthi lowo muntu uzoyishiya iMK angikwazi mina ngeke futhi ngibe negonya lokusho ukuthi ubanibani uzoyishiya iMK ngenxa yokuthi uZuma nobuholi beMK buthathe inqumo ngalendlela asekho isidingo sokuthi kube nabahlazi abazothi abantu bazoyishiya iMK wazi ngani ukuthi bazoyishiya iMK ngoba abantu bayazi ukuthi kungani bela kuMK futhi abantu abasona abazona ibhukuphu bayazi abantu ukuthi leli qembu lisakhiwa vele izinto ezithile okukuthi ezinye zizoziphakamisa sembuzo ezenye inqomo zizoshiya sididekile sikulindele thina lo sikulindele akuqali ngeMK kunamaqembu afana noEFF izinto ezinjengalezi zenzeka mayesanda kusungulwa kunabathile abatholakala ukuthi baplantiwe kuEFF futhi abanye batholakala ukuthi baze bazuza kuCR17 siyakukhumbula lokho benikwa bebribe wabenziwe ilokho njana benziwa abantu abazosetshenziswa ekuthaneni ba-destroy iqembu le-EFF. So manje lento ayiqali amanye amaqembu okhophi kwenzeka lo. So ngifisa nje ukusho ukuthi mina njengomfokamkhonza angesibona isidingo sokuthi singakhathazeka kangaka ngendaba yenqumo ezenziwa yi-MK. Mina ngisakholelwa kubaba uZuma futhi ngiyakholelwa kwi-leadership ye-MK ukuthi iy'nqumo ezenzayo i-MK manje zi-right sifanelekile futhi zizolisiza iqembu ukuthi liqine libe strong liye phambili ngiyajabula nje kakhulu ngalokho okwenzakalayo mina anginankinga nawo ngoba umsholozi uyayazi into ayenzayo futhi MK sizoqhubeka sikhankasele sicela abantu ukuthi bayivotele ngoba siyazi ukuthi iID kaMsholozi yona ezosiza abantu abamnyama kulelizwe. Sekulindele konke lokho, awubheke ne coverage ebeyenzeka eindabeni. IMK beke kwathuleka isidiskhathi manje. Kungakhulunywa ngeMK eindabeni kwi mainstream media. Bese kuthulekile. Kodwa uma sekuvela izinto engathi zinegative noma izinto ezingahle zidestroy iqembu noma izinto ezizokwenza ukuthi abantu badideke ngeqembu, seyavela imedia iyakhuluma manje ngeMK. Isibuyile futhi kudingidwa indaba yeMK njengoba sibona nje kuvela nabahlaziyi abathi iMK iyabheda, iMK wrong, iMK ayibonisa ukuzwela abantu. Shoti laba nje abakhishwe eParliamente, eParliamente bekufanele bazwelwe, uZuma bazwelwe ukuthi ngoba sebelapha asale beqhubeka baba seParliamente. Ngisho kubonakala ukuthi akasabadingi lapha. Lento phela lena uma ungayibuka kusho ukuthi laba bahlaziyi bakhuluma into efana nokuthi uma ungicoach iqembu lakho nali liyadlala laphambi kwakho njengoba lidlala, uyabona ukuthi umdlalo uthile ngathi akayenzi lento oyidingayo, noma mamathe yabuka nomdlalo omfakile ngathi akekho effective noma akasekho kwiinhloso onazo ngeqembu, kufanele uhlale nje ubukele ungamsubstitute. Phela basho njalo labahlaziyi. Mina ngendlela nje ngibuka ngayo umsholozalo ekhiphutha lenzilela. Futhi ake silindele ukuthi after kwenziwela ama decisions ngokuhamba kwesikhathi ngeke yini size sibone ukuthi la into eyenza umsholozi enza lama decisions okuhlehlisa laba bantu abawu 18 eParliament. Because enye into ayifuni usheshe uPaul. Ifuna ukuhlala uzinike isikhathi uhlaziye. Futhi noma uyibuka izinto ungayibuki ngama emotions. Ngathi ukuthele. Ngathi bakwenziwe inqumo uthi ukuthele. Ufuna ukurelax nje uPaule later. Nengqondo sayisober. Kuzo zokhuluma into enesense nezwakalayo. So nje ngiyema la kule video bengifuna uPaula ukuthi inqumo ezenziwa uZuma nenqumo ezenziwa iMK njengamanje. Mina ngiyaqhubeka ngeyisupporter. Futhi onke amalunga eMK awaqhubeka ayisupporter. Labantu abafakwayo njengamanje eParliament abafana nabo babo Brian Mlife no Lucky Montana nabanye abazofakwa ngoba kusafakwa phela balandela abantu abafakiwe abafana no baba ubaba John Hlopo okuthi naye baleke abasakweshini wokufakwa kwakhe eParliament. So sifuna ukuthi sibe ne team e strong eParliament, sifuna kube ne team experienced eParliament. Yingakho ngithi mina ngikhali ngenqumo ezenziwa uMsholozi. Labantu abafaka manje mina ngiyabathemba futhi ngicawa ukuthi siyabadinga kakhulu, so angesibona isidingo sokukhathazela. So nje yiloko bengifisa ukusho kule video. Ngiyabonga kakhulu. Ake siphawuleni nitheni nina ngalokho okwenziwe iMK. Mina nako kwamsene kuzwile ama comments ngwalindele ukuthi sixoxe siyihlaziye indaba. Si MK sithi siyaphambili, siyaqhubeka, siyagwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Asipheli imali. Ngiyabonga kakhulu ke bafethu, qhubekani subscribe ni share ama video ami MfokaMkhonza. Thank you so much.